Siya analyze agila.
Bathe lapha a 20 kg block is placed on a rough surface. Sesibonile ukuthi kona ini i force applied edonsa le object len. Sabona futhi ukuthi kona ini i normal force. Kwase kuzoba khona ke i force of friction noma frictional force. Ngokuthi bathi on a rough surface. Uma bethi rough surface basuke bakutshela ngendlela eziphansi ukuthi hayi khona frictional force lapha. Sengiyayidoba ke nansi frictional force uyabona. Ngiya analyze njoba ngodoba lapha nje ngiya analyze angikakangeni. Kuphi kuma questions? Angithi injoba leti kanjena kuhlezi kukhona ene i force of gravity. Force of gravity ke yala ayizukufana ne frictional force kodwa izoshona kuphi izoba perpendicular to this surface noma to the ground. Uma ke sekunje kwakheka lento le esibiza ngani oh awuthi ngidwebela kuzoyibona kahle. Ake ngidwebela. La bengifake khona lokhuzana. Iba perpendicular to what? To this surface, noma to the ground. Uyabona ke lo FG lo esengimfakile. Yini? I force of gravity. Uyabona ukuthi ahambisana nanani nokumuva kwani kwale object noma kwe block. Uma ke kunjalo, uyabona nje la asibuke la. Lana i normal force ne force of gravity baphikisana. La uyabona no. Lo perpendicular to the surface kanti lo perpendicular to this to the ground. Sesiyam resolve ke lo. Two ama components awu two. Khona le component le esithi njani i perpendicular. I perpendicular to bani to this surface. Shuthi yakha u 90 degrees. Lena ke sibiza ngubani ngo FG kodwa njani o perpendicular to this surface. Ngaso sonke isikhathi uma kune inclined plane kanjena uzokwenza lento engiyenzayo njengoba ngiyenza. Bese kuzoba khona ke esibili. Lena ke sithi njani i parallel, lo line lo parallel to what? To this surface. Yona ke sibiza ngo FG parallel. Bese kuzoba u 90 degrees lapha ya. Buka. I angle i depend kule angle. Shuthi le angle iyefana nale angle. Le mawu 30 nalezi bo 30, le mawu 40 nalezi bo 40. Shuthi wena buka la ukuthi sokubani. 30 degrees lapha. Uyabona? Kusiza kuphike lokho. Kusiza ukuthenini sikwazi ukalculate normal force ngokuthi siqale sithole u FG perpendicular. Sisebenzisa u FG ukuthi u normal force ulingana nobambe u kanje. Uyabona la ku simple ingano FG ulingana bani no MG. Kanti lapha u normal force lo akasalingani nalo FG kodwa ulingana no FG perpendicular lo. Umcalculator kanjani ku FG perpendicular la no FG parallel umcalculator kanjani? Khona ke lento le kuthwena yini? UPythagoras. Angazi ke noma uyamazi uPythagoras kodwa umthetho uthi fana ngabe uyamazi uPythagoras theorem. Ngoba waqalwa kuphi? Waqala ukufundwa kaGrade 10. UPythagoras waka maths, njaka maths leyo. Kwa maths uma une right angled triangle. Into kanje. Le likuma x axis lo kuma y axis lo bese imbiza ngo hypotenuse. Uma ke une right angled triangle buke yabona lento le iyefana nalento le umehluko uthi tshekile la ikanjena nje yabona. U apply ake u Pythagoras theorem uma kune right angled triangle le ethi x squared plus y squared is equal to r squared. Umsebenzisa uPythagoras uma unikwe ini a right angle triangle kufanele uthole elinye isayidi ongalazi uyamsebenzisa.
Kuyenzeka ke ukuthi
bakunike neangle lapha ezobani utitha. Mhlawumbe bathola iangle unikwe mhlawumbe amaside awu2.
Uma kunjalo ususebenzisa lokho esikubiza ngama trigger ratios. Lokho ukuthi sin theta is equal to in this case y over r. Cos theta is equal to x over r. Bese kuzoba khona u tan theta is equal to y over x. Ithini ke lento le? Ithi lento lena uma ku sin theta noma kuzoba u sin theta uma sinesayidi esithi mesiliqhathanisa neangle kube opposite. Uyabona leli side leli leli y. Uma siqhathanisa iposition yalo neangle le ewu theta sithi kunjani ku opposite. Yingakho ke sithi sin theta is equal to the opposite side over the hypotenuse. Yeah, hypotenuse sikile le side elide kunawonke kwi right angle triangle. Kwi right angle the triangle akwenye triangle. Usebenzisa u cos theta uma unikwe le side leli sithi li adjacent no theta no angle theta. Uyabona ukuthi le side leli liseduze nale angle lena. Sithi ke linjani li adjacent bese kwakha bani u cos theta is equal to x over r. U r yini yi hypotenuse.
Ake sibuke omakhelwane bakhe ama neighbors akho. Khona le neighbor lema ukuthi uhlala mhlawumbe kuma suburbs noma uhlala endaweni esalokishi elokishini noma uhlala ke endaweni ke cishike manje kube yibe yilokishi ngoba phela indawo ziyahamba hamba shintsha. Khona lo makhelwane wakho phesheya komgwaqo. Uyabona uthi mawuphuma nje eminyango kini noma emizini wakho umbona nanga umakhelwane lapho ona kuphumile nayo mina niyabukana yabona mabuka bukana lo makhelwane sithu njani sithu opposite nawe bese kuzoba khona lo makhelwane lo ongala kwa right wakho noma ka left wakho nihlukaniswe yini ke lapho nihlukaniswe mhlawumbe ucingo noma ifence ngala nangala sithi ke lo makhelwane unjani u adjacent. Yilento ke ngichazayo ke lami ngikhuluma ngoti low adjacent lo yanjani u opposite. Ake ngishintsheke manje lento leke ngifake enyi angle lapha ya ukuze uyibone lento lena. Ake ngithi le angle yami ke lengifaka la isiyu beta. Nakhona futhi ngizo apply the same concept. Ngizobuka iposition ka beta ka angle beta. Ngizibuze mina ukuthi okay nangi yaw angle beta lapha ya. Nango. Leli side ke leli lu y. Ngokwe position yalo no beta bakanjani? Use adjacent ke lo la. Lo yena unjani mesiqhathanise no beta u opposite. Uyayibona ke lento lena. Yiyona izona izinto ke lezi ozisebenzisayo uma ubhekene nento noma ne figure a right angled triangle. Kwesinye isikhathi kuye kudinga ukuthi uyi-construct njengalana. Sengiyi-constructile i-right angle triangle yaba khona sengibona ukuthi u-date loya leli side lo FG parallel lelu FG perpendicular. Sengizosebenzisa ke ithi either matrix ratios noma u-Pythagoras theorem lo othi x squared plus y squared is equal to r squared. Buka. Sesitholileke la ukuthi i-force ekhona le donsi ibhokisi. I-normal force le linga no FG perpendicular. U-frictional force lo ophikisa ukuhamba kwento. Bese kuzoba khona u-FG. U-FG simhlukanise kabili-ke la. Uma sizothola ukuthola u-FG la besingathi thina FG perpendicular squared plus FG parallel is equal to u-FG. Ngoku ka-Pythagoras kanje lento lena. Uyayibona? Buka. Ake sibuyeleke manje kwi-question. Kwi-question siyathola la ukuthi lento lena ihamba nge-constant velocity. Uma bethi constant velocity, in this case of 2 meters per second. Ake ngikuchazele lento le. Ake siye emotweni. Angazi ke noma imoto kuyinaka yini lapha, kule moto le sithi manual. Le moto esithi manual usho ukuthi le negear okudinga ukuthi ushishintshwe udriver igear. Hayi le ishintsha, khona le ishintsha kuthi automatic. Uyabona le moto le edinga ukuthi ishintshe udriver. Lapha phansi udriver kunezinto ayigxobayo uma ishintsha imoto noma ihamba imoto. 03. Ngala ka right kunale sibiza ngani esibiza ngeaccelerator. Phakathi nendawo kune brake bese kuthi on your far left kune clutch. Uma ke udriver efuna imoto igijime uya press bani yashintshe gear bese press bani e press iaccelerator. La ngaphambili kunala khona into sasikrini noma yini speedometer khona elinye igama lakho khona abalisebenzisayo lisabalekile mhlawumbe uyalazi wena la lento eliwashe lapha ya kule yanto leyana ila kwazi ukubona khona ispeed nezinye izinto kodwa ngifuna lokho kwespeed mina kubalekile ukuthi imoto ihamba ngobani uma iaccelerator elokho ipressile njengalishintshe futhi negear elokho ipressile njengalinyakaza selokho libeke lapha libeke khona accelerator. Imoto ayizukushintsha ispeed. Izoloku ihambe ngawo uma kuthi 80 km/h izoloku ihambe ngawo 80 km/h. Noma 70 km/h izoloku ihambe ngawo ingawushintsha. Uma ke kunjalo sithi yini le constant velocity ngoba phela isuke isine direction. Uma kunjalo leyo nto isuke isichazela ukuthi iacceleration is equal to 0 meters per second squared. Uyabona? Acceleration is zero. Bese sizake kule ndlo le ka Newton's. Yama Newton's laws. Ukuze uzoyibona lento engichaza la. Asiqale ngaye lo Newton's first law. Ake ngibhale la. Ngoba sengichazile lokhu obekudinga ukuthi ukukhumbule. Lapha ke kuzobe seku 2.1 ngoba 2.1 lento engizoyichaza ihambisana neanswer ka 2.1. Uthi nike u Newton's first law. Uthi u Newton's first law. Yabona lento imile. Uthi ku Newton's first law uthi i object uma imile izoma inguna ake ukuyeke ukuthi sesa iphekwe isandla sami ngoba phela isandla sami sogathala uyabona ake ukuyeke lokho uthi ke u Newton's first law uma i object imile izoma inguna phakade unless kuba khona ini i force ezo acta kuyona uma ukuthi bikade ihamba uma ukuthi bikade ihamba izohamba inguna phakade ingashintshi ngale ndlela ehamba ngayo izohamba ngani ngeuniform motion uma kuthi ya ngale ka right izohamba nje ka right inguna phakade ingashintshi unless there is a force ezodala ukuthi makadimile yabo manje sengiyayiphusha ngiphushela kuphi ngiphushela ka left arm bikadimile angathi ngayiphushela kuphi ka left arm yahamba unless izohamba inguna phakathi unless kuba khona ini i force ephikisana nalawo kuyiphushela kuphi ngala uyabona u Newton's first law into mayimile izoma inguna phakade noma mayihamba izohamba inguna phakade unless kuba khona ini i force actayo kuphi kuleyo object leyo oh i answer ke leyo kabani ka 2.1 an object at rest will remain at rest unless a non-zero force acts on it. Noma or angisazokubhala lokho or an object moving at uniform motion will move, will continue to move with uniform motion unless a non-zero force act on it. Uyayibona lento le. Okumile bomi nguna phakade unless kuba khona iforce actayo. Okuhamba kuhamba nguna phakade unless kuba khona any iforce actayo. Ngisho sifasilwa loyo. Bese kuzoba khona ke.
UNewton's second law.
Kuthini ke uNewton's second law? Uthi ke okay ke. Isikhona le force bengade ngithi umi khona izophazamisa ukuhlala kwento kuma kwento noma kuhamba kwento. Nansi ke isikhona le force le. Le force le sengiyibiza ngobani ingo net force. Uma ke kukhona i net force. I net force izodala ukuthi i object enesindo, i object ene mass I accelerate in the direction of the net force. Ganti I acceleration is inversely proportional to any mass. Angiqali la ke singene ku net force ngoba sisiqhamo sesikhuluma nge net force la. Yini net force? I net force kahle kahle shuthi njengoba la sithi is equals to ma ungayichaza uthi it is the product, net force is the product of mass and acceleration. Noma uyichaze ngale ndlela ukuthi sithi F net is equal to force 1 plus force 2 plus force 3 ku depend ama forces are actual kuphi kwi object. Isithini ke lento leyana njengoba igama lithi net force yazi balisusela kuphi. Uyabona kunalabantu abadobayo badoba ini ofish basebenzisa indobo noma udobo noma basebenzise inet. Inet bavele bayiphose nje lapho efika khona inet izofika ukubambe lo ofish loyo. Mayisi babambile ofish ke ibamba ofish abaningi inet ibamba ini ofish abangaki abaningi. Buka net force mangaka ama forces akhona la awu 3 kudependa ukuthi mangaka actor kuphi kwi object. Yinga lento sibiza ngani ngene force uthi kahlanga sikhuluma ngani sikhuluma ngenhlanganisela yani yama forces. Inhlanganisela yani yama forces lawo i net force elinye igama ke abaye balisebenzise balisebenza kodwa kakhulu lapha ama grades aphansi ko grade 11 i resultant. Into eyodwa le. I-resultant nakhona so sikhuluma ngenhlanganisela futhi lapho i-result yokuhlanganisa zonke lezi zinto sisibiza ngani nge-resultant force. Nakhona ke lapha le yanto leya i-apply la bukake. Shuthi ngamanye amazwi lo net force lo naloya net force into eyodwa. Okushuthi lento le iyalingana nalento le. Uyabona? Futhi ngayibhala lento ngithi mina F1 plus F2 plus F3 kudepend mangaka is equal to MA ngoba ngiyazi ukuthi lento le iyodwa nje lingana nobani no net force nale futhi lingana nobani no net force kanti net force yeni into eyodwa ngoba sikhuluma ngani sikhuluma ngeobject eyodwa into ufanele uyazi ke leya uNewton's second law leya. Buka ke kule question le bathe ihamba ngani nge constant velocity. Okushuthi ho a u 0 basuke bakutshela ukuthi i acceleration u 0 uma into ihamba ngani nge constant velocity. Ngamanye amazwi okushuthi lento mengi lezi zinto mengihlanganisa shuthi lo u 0 lo no u 0 mingumathulaka ngo 0 uzubumbani u 0 f1 plus f2 plus f3 equals to bani u 0 uma ethi move ngani nge constant velocity. Ngiyasula ke lapha ya angisezu ngena ke Newton's third law ube kubalekile lokhu nje Newton's first law nani nobani no third no second law I mean buka ungakhohlwa ke lezi zinto engizisho manje ungayikhohlwa ungayikhohlwa ku 2.2 bathi draw a labeled free body diagram for the block. bakhuluma nge-free body diagram. Uma bethi free body diagram, into okufanele uyenze lapho kudoba ini? E dot.
Buka, uyabona ukuthi kusizile ukwenze njani? Uku-analyze this diagram. Noku-identify ama-forces a-actayo khona.
Ama-marks ale question awu 4. In most cases, kuyenzeka kodwa kungabi kanjalo. In most cases. Uma amamaki ewu 4 kwi-question, le hambisana ne-free body diagram. Kusuke kuchaza ukuthi ama-forces mangaki awu 4. Unless be-specifyile bathi, tshengisa na no-size noma magnitude ani ama-vectors lawo. Buga.
Sorry, pause.